Madhiana mbele kwetu manyin ka ni bang jatende piny Kenya William Ruto timo limbe mare alwora ma Nyanza juma mokalo jopiny kod jotelo koro wuok oko mar sunde mondo ketie tim singo mare. Walter Nyambaga notwak gi jopiny.
Bang timo limbe mage alwora ma Nyanza juma mokale county ma Migori, Homa Bay, Siaya, Kanyakla kod Kisumu, jopiny koro wuok mar kone jatend piny William Ruto mondo kasre mar timo gik mane osingo ne japiny kagikoni pok gineno ber mora mora mar limbeno.
Dongruok mano promise wa kaka jo Homa Bay mondo timre. Osebed kiwachoga to jotelo osebedo kabiro to ng'iso watok tim. Kikobed story mar siasa mar wuondo jopiny tuko gik tonge dongruok.
Manyo promise wago wagombo ni mondo otim. Kiko wacha wacha to ako tim.
Ruto ne obedo kod jo od bura mawuok Nyanza magiriedo weche mane gidwaro mondo tim kuonde mag chung ute bura mage.
King'iyo wach mag barabara kaka Lake Ring Road, nyose commit ni koro wanya yuda nerieko ma Lake Ring Road inyalo tim. Mariwo counties wagite. Ferry migero cha enter at advanced stage. Minche ni kurombo nyabedo gi ferry mawuothe wipi. Hei nam. Chakre Meru, nyaka Kisumu, nyaka Busia. Nyalo bedo mayot.
Yoni en bende en very important nikech otudo constituencies adek. Owuok e Irongo, kae to donje Awendo, to dhi otiekore gi orumo gi Rapogi. Rapogi ni Uriri constituency. Koro kinyalos Kanyawanga, Kuoyo, Dede, Dongo Air, Rapogi, to nyalo bedo korwa maber. Magi yore ma wakwayo. Nikech osiep ma neno ka chakore matin tin ni nyalo miyo korwa kono be koro ng'iyo gi wang' maber.
Jatend piny William Ruto ne osedhayanga chenro mag chako dongruok kaka mag pur michele to kod kembe mag rego tiang, manyo chiro mar mwandu mawuok e lo.
Manyiso ni kanyo wang'iyo the greater Nyanza, mchele kata kichakogo, en Siaya, en Kisumu, en Migori, onyalo konyowa e weche mag food security, nyalo create employment.
Ing'eyo ni chien kacha kembenigi nche nitie gi gope mag jopur niang' pesa mang'eny ma ong'ad gope mag kembenigi mane gin go oko. Sani gimodong' en mana gowi mar jotich matiyo ka Sony ma chopo milion 800 gi wiye kiweyo deductions moko. Magi gin kwayo ma thuolo ma president Obiro achiwo ne ni mondo pesa chako yudre mondo chul jotich ma ka Sony.
Kata kamano, jopiny wacho ni limbeno nyalo mana kelo geno mag tije ne jopiny monyuolo kwe.
Wayudo kwe. Kenya yudo kwe, onok wageyo ni kata Ruto nyalo biro e ginene ka. Koro en konyo, koro wadwaro ginene ke stima, waseyudo ka, pesa ni koni.
Chenro mag dongruok kawuono chopo kama jotelo mag jo ODM gi jo UDA gi serikal te oriwore gi miluongo ni broad-based government.
Wan kaka mayot, gima wanyakwayo en ni kazi kwa vijana no, ema wagomba inya, konya home gi piyo piyo, onya konyowa sana.
Bede limbe Ruto wachore ni oloko kit siasa ma Kenya ka, kama oganda ka oganda, koro parore ni kiny, nyalo chalo nade, e pao siasa.
E kindi kata oganda wegi, kit siasa nicho sepogo ji, ma jok ma konyo chok modh kata modhre pi, kata ichiro jok ma okato chung, ok modhre, kwe, ji nyalo temo ohala, ji nyalo the about their things e yo maber. Mara reyo maduonge ni oketo kwe ma koro ji nyalo uwoyo kaka jotelo. Mondo kuro ji front agenda manyalo gero thurwa. Kuro onge larruok matindo tindo kone gi kocha. Jowa nigi gombo maduong' mar bedo e serikal. Makane giyudo ng'amoyawo negi dhot, jowa nodonjo gi dendgi te.
Bende koro ka wan malo ku, to koro wan gi nafas mwanyalo duong' e dhout ofise mag serikal gi. To ok ng'iyowa kaka joma nogo kura ne mrengo moro mar siasa. Koro ing'iyowa kaka jo Kenya. To kendi winjo message ne, en nodwaro Kenya ma ji wuothe kanyakla regardless of their political affiliation.
Okay. Walter Nyambaga, Ramogi TV.